uyafisa ukuthi yonke insizwa ifane nomfana kamanqele lo wasemdletsheni uyena umuntu ofuna ukusekwa lokho ngishiswa izatheni umthandeni uyilwa impi yakhe eyedwa umbonto ngempela usengwa heviyo usengwa heviyo umthandeni siphinde sibonge lezi nsizwa ehlezi seduze kwakhe obhuti umashashisa obhuti umasondo okuzona nsizwa ezimnaye zangakubo engamlahleli yonke into esukuyenzeka ngisho emcimbini esuke ihleliwe koThekwini kusuke kungomthandeni kusuke kuyimpi nje liswa umthandeni inkani yakhe yona emsebenzele kakhulu leya nkana kanayo yona emphumelelisile kahlahla funa ngabe kade kwaphela ngomthandeni manje inkani yakhe nokuzethemba kwakhe ikhona ukumenza ekwazi ukulwa izimpi zakhe edwa engancinyi lutho ancinye emasipala uyabona umcimbi nje obulapha emdletsheni futhi kule nto kumele besibone kahlahle kubo bonke abaculi ukuthi nje umcimbi kamasikanda uyakhona ukwenza ekhaya ikhona imicimbi eminingi lamasikanda ewushayile lo mcimbi kamthandeni usekhaya lazi uma usekhaya usukubheka ukuthi bancane abantu abazophumelela abakusemakhaya uma wenza emadrobheni amakhulu vele usuke ulinde ukuthi vele abantu abaningi basemadrobheni amakhulu kodwa nje leya mcimbi loya ubuphezulu kakhulu ngelinye ukuzethemba-ke busezingeni eliphezulu ngokuzethemba ngesibindi nangenkani kamthandeni yabona ubhuti umcinela ngiyabuka ebhalile laphana ebonga umasondo wabonga zonke insizwa ehlezi bamsene nomthandeni ngokuqiniso uyinsizwa umcinela ngoba besazi ukuthi kuliphi isayidi kodwa ubonga nokutusa nokuncoma into oyibonile yenziwa omunye umuntu akusho ukuhluleka lokho kusho ukuba insizwa kusho ukungabi namona kumele ugxeke into nomindle ngoba nakho ayikho esadeni lakho umthandeni hhayi uyinsizwa futhi phinde size la ekuthenini yonke into yenzala siyayibuka ulwaka aphumelelanga emdletsheni masizwakhe kodwa kuneshure ukuthi akusiyo umqondo kalwaka ukuthi aphumelele akusiyo intando yakhe uma kuyintando yakhe uhlohliwe